봐 Weary Your presence Let it rain Oh Your rain Let it fall on me Weary Your presence Let it rain Oh Your rain Let it fall on me Weary Your presence Let it rain Oh Your rain Let it fall on me Weary in Your presence Let it Let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain. To follow me ooh, 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 ooh. Hey, hey, somebody help me sing it yeah, yeah.
Baba, we're in your presence Let it rain
Oh, your rain Let it fall on me.
Let it fall on me.
Will your presence.
Oh. Let it rain.
Oh, let it. Oh, let it.
Pour your rain. Oh, let it fall on me.
Open the floodgates in abundance and cause. Your wind to fall on me, Baba. Open the floodgates.
Bivuga turabaramukije.
Nako turabaramukije kiganiro cha the SYB show tukaba dushimye cyane kuko twakiriye niteka.
Uno munsi tugira turabarabire hamwe twegwe nkugaruka kubijanye nibikorwa by'Imana bikorekera hano muri America canke ahantu hose hagiye abarundi wewe urasenga
yeah cyenda senga kandi rakijwe ngo bahimana
kubijanye n'igikorwa cy'Imana aha muri America canke kuri wewe nkugaruka muri make ubona bimeze gute
Ikochi mana nga muri America kirakogwa kirahari mugabo ntikiriho nkuko twari dusanzwe tubyizigira cyangwa tubyimbira tutari bwa muri Africa tumaze kuva muri Africa twasanze ibintu byinshi nga muri America bidakogwa ufata nkari abantu muri Africa twashaka gusenga ugwaruka tukaja hamwe tukakora makwaya tukakora magrupe mu rushengero Eka tukashimagiza Imana ni tukaba akamaro kanini mu ishengero no ku bavyeyi tukaba akarorero kanini kandi abavyeyi bakabishima cyane kuko batubyaye no kuko batureze no kuko twahereza Imana ibintu be nuko muganga mwa kino gihugu ibintu byaho siko bimeze kimwe gwarwa ntugisenga neza kugira kabi n'abavyeyi tugende ku maombi amaombi tuyakora neza n'abantu twatugiye mu mategura makwaya ni gutegura nko bisanzwe gutegura kimwe sanga tugwa dufite umunebwe ibintu byinshi cyane ngamwa kino gihugu ngo akugora hirishe cyane kujanye n'ibikorwa by'Imana
wewe kugira ngo wiyumvire ko uno munsi twovugana kuri iki gikorwa kuri iki kiganiro kijanye n'ibikorwa by'Imana ni kwe ki wiyumvire ico cyimvire
kwera ari kintu numva cambabaze cyane tuje ino muri America tuvuye muri Africa twaraganiye Imana ibintu byinshi cyane tuzokora nga tuzokorera tutarushe tuzoyisenga nko byamwe bisanzwe bimeze mugabo y'amasezerano twakora wamenga n'amasezerano kugira ngo tuve muri Afrika tukurire indege ahubwo imana idufashe dushike muri Amerika uce ngamwe amerika kubona ukuntu ameze cyo tugira ko
umaze kubona ubabaye cyanke vyatanguye ryari kugira ngo wumve kubabaye cyanke icya kubabaje hanini cyabaye
ikintu cyabaje cyanini no kuvuga ni abantu kwasanze ngaho bwa mbere na mbere babanyafrika biwacu twari dusanzwe tuzi hariya twumva tukiri hariya nabandi batwakiye urashobora kubona umuntu kwanza no mu rushengero nkatwe tuva mu state atandukanye uno munsi ndi muri Houston ngaha mugamva muri Boston Massachusetts abantu sikuvuga ngo nabahari ya gusa nandi nandi ma state runaka murashobora guhura umuntu mu rushengero ugasanga nta namba y'isimu yiwe afise yiwa office yiwiwe we ufise kandi ugasanga nawo muhamagara mukore mukorere amasengo hamwe cyangwa umunsi murako ngo wapanza tumunsi munaka no kuza kurushengero dukora amaombi ami dufata amasengo mu kirundi ugasanga uwo muntu nisi munanatoye kandi ntanagupigira akubwira n'ingorane yatumye adashira gutora isimu cyangwa adashaka guca kuboneka ku maombi ami ni ku masengo icyo ni ikintu cyane cyambabaje kuko ariko urukundo abantu cyangwa urukundo rw'Imana cyangwa ibyo twari dusanzwe twiyumvira twakoze tugize no bazungu twasanze tari bijya
none ahanini wibaza ko ingorane ziva ku bakristo cyangwa ziva ku bantu ubwabo we wibaza ubona biva kuki
umukristo nyakuri azaba ari umukristo nyakuri kuko aracyakora utacyakora nawe ntashobora kumenya icyakora nawe uwo mwigisha gute ahubwo arageze igihe kimwe mu myaka irenganye niyumvira yuko kumva ari impano ufise impano yo kumva ibyo byose by'amahumba narageze igihe ndacyumvira mugasa negeze ndo umuntu umwakinyishura kuko arashobora kuvugana n'umuntu ikintu ashobora gutahura kandi kikwa cy'Imana akamenya Imana ishaka ibi Imana igomba ibi mugasanga umuntu ariko arumva ariko arabona mugana agomba gukora kujya kugira ibintu bigenda
none ahanini dufate reka tuvugane kukijyanye n'iri gaburana ry'amasengero aha muri kino gihugu tubayemo wewe ubyakira gute we nk'umwe mugwaruka g'umukristo
ibyo ndabyumva yuko igihe ry'amasengero rihari na ndetse ndaganira na bamwe abantu bashobora kuva mu isengero ri bagenda muri indi bamwe bava muri indi abandi bagenda muri indi birahari ijuru dukorera ni rimwe uwaturemye ni umwe uwaducunguye ni umwe arabyumva abo ingo sindabitahura ukuntu kwera mu ijuru nta dufate mu giswahili bavuga cheo mu ijuru ntihazogenda cheo mu ijuru ntihazogenda we urinde ku buryo imana itaraba nakafise cheo nyabaki cyanke imana itaraba umuntu abyibushukungana gute cyanke imana itaraba ngo umuntu afise ukumva no gutahura kungana gutabwo iraba ubunini n'ubuvyiho bukwizera kuri yo ufise nabisigaye by'amashengero by'ibiki ntabwo zodushikana arashaka ati gende umunaka izira ntabwo zodushikana nara hamwe
no kuvuga jewe nanje ndi mu bantu no vuga ati birababaza cyane cyanke byarambabaje none uri kuraraba nka twebwe ugwaruka ubona tuzovifatamwe gute ko nk'ubu urwankano cyangwa kwankana birarenze si hano gusa turi no mu bindi bihugu byo hirya yacu twumva biruko eka ndetse ni Burundi twumva biruko none uri kuraraba nka twebwe ugwaruka wewe urashobora kuzoba pasteur mu minsi iza uzoba umurevera ubona uri kuraregwa gute
ukuntu ndegwa kugira ngo nanze nzemvemwo umuntu ngira kamaro mu rushengero aho je wendi birava mu yandi mastate ndibaza barabarera neza cyangwa mu yandi state ndibaza barafise abinyigisha z'ugwaruka mu gaba mu state gendo bandimwo cyanke mu mastate ndo banagenda zunguruka inyigisho ni nke cyane ni nke kandi inyigisho zabo mengana zifise nguvu n'igituma ari nke usanga ugwaruka kwanza ariruke muri iyo state ugasanga kuko je ukonzi babiri batatu bakoraga baganira ibijyanye n'Imana Imana iri kumwe nayo mugabo urashobora gusanga n'abantu bane batanu cyangwa icumi mirongo ibiri mu ishengero ugasanga ugwaruka ni bake cyane kandi ugwaruka ntibabyitaho rero kujya kure usanga ugwaruka batitwararika bishe n'ibikorwa bamwe barabyitwararika kuvuga mugasi mu bikorwa kuvuga mu ngiro rero ibikorwa bitagira ingiro sinzi numva umeno bwa novuga nti ubusa gusa ingiro zirakenewe mu gihe tuko turavuga ikinaka tukumva icyo kinaka twakibwa kandi tugikora kugira ngo jyonyaka cyo tuvemo abantu ngira kamaro mu mashengero kuko nabo barevera cyangwa nabo basite nabo pasite tubona uno munsi nuko barezwe neza n'abandi ba pasiteri bakabigisha ibanga ry'uko umukristo no kuvuga iki bakabigisha ni guki woba umukristo mbe umukirisu no kuvuga iki ahantu uri uno munsi ukorera nde wavuye bijya bigishijwe niko natwe uno munsi abitwigisha kugira ngo tubitahure ntidukurikire gusa umuyaga numvise abantu bagikorane nka cangena mwikorane mwikorane havuzwe ijambo ry'Imana n'iryo wumvise ugashira umuduga mwibarabara uragatamuhira utashe muhira nturi kuramenya wavuye wavuye hariya higishijwe iki bigishije warajya mu rusengero mugabo wavuye narakimagize utahura
Komera Felix kubona wemeye ko tuvugana kujyanye n'igikorwa cy'Imana ko uri kuraraba iyo turi ko turatera tujya n'ahantu hagumye cyane cyane gose cyane ariko sinzi ko nkaho uherereye wewe uri kuraraba ubona mu minsi iza kujyanye n'aya masengero bizogenda gute
bizogenda nabi cyane mu myaka iza kuko byatangwe buke none muso bigeze nibindi kana aturi tuzobaho dufate you know lepo tuliko tuzo kino gice tuliko tuzo kivako hanyuma tugende ku kindi gishasha cy'ibindi bishasha cy'imvugo nshasha cy'abantu bashasha guhita mu gushasha gukora gushasha ibikorwa byose bishasha
bisobanura ngo ibyo bishasha wiyumvira n'inkibihe cyanke iyo levo wibaza ko dushobora kuba twimirije yo bari nkiye
kare hatanguye amashengero kujyanajyana gato arashika igihe aba paste n'abadinjira ashobora kuba batuhuza kandi ukikorera umwami umwe urabyumva yarevo tuliko hazogera n'umuntu ashobora kugenda mu rusengero akabwirwa ati kora iki naka kandi ku nguvu kandi ijambo ry'Imana ritigisha umuntu ku nguvu birambabaza cyane ndabumva cyo kutumvuga nshavuye
ahubwo barabe ubabwire neza
cyo kitunga mvuga nshavuye icyo gihe kizava gishyika ugasanga umuntu ukora amubwira ijambo ry'Imana ku nguvu rirashobora kudashyika muri iyo myaka cumi iri imbere imyaka mirongo ibiri iri imbere muga twibuke iyo twatanguye gato uno munsi tugize amashengero pase n'umupasiteri badashobora guhuza ku mvu ziri cyangwa zitatu ntabwo ari bose ni bamwe bajya bamwe bari yiyizi nawe utavuga ati naka mugabo umuntu azi wese yasambuye ishengero kumva imwe cyangwa zibiri sinabitahura no kuvuga urusengero jaho no kwiyumvira no kuvuga yuko ari hantu ikoraniro abantu baganirira ubwiza bw'Imana baganira amajambo meza y'Imana makuru meza y'ijuru ibintu bene n'ibyo none bajya abantu basambura urusengero ya makuru y'Imana azoyavugira he b'abantu cumi mirongo ibiri amajana abiri baza bagahurira ngabantu bakaganira ibintu byiza cyane bakigishanya bibiliya n'ibindi bintu by'icyane bijyanye n'ijuru none bajya abantu azobikorera he none umuntu yigishijwe gute kugira ngo ajye akora ibintu nk'ibyo mu rusengero uwo nimba abona urwo rusengero atoshobora kubandanya nabwo nave agende yubaka ahandi abwira abandi bantu cyangwa nyira azana nk'uko Yesu yavuze ngo ntimugende mwishima yuko mukiza abantu bagakira mugaburira abantu bagahaga ahubwo mwishime yuko mwamenye izina ryanjye nanze mukamenya nimba atavuze ibyo yavuze ibisa n'ibyo none ujye muntu basubire yamenye ijambo ry'Imana akaca agomba gusambura urusengero koko yamenye Imana yo yamuremye cyangwa yamenye iyindi Mana nagenda turusenge nagenda akote inzu amazu y'amasengero arahari akote arongera ashika kuri we yigishwa ukundi kwiwabo abandi nabwo bisigare ubuntu bw'Imana ko rero njyenda byiyumva ikintu kimbabaza cyane sije jenye n'abandikira bababaza ahubwo nibaze kuri the SY Bishop bakivugireho n'umwaka ni nyonko
komera Felix bizote babiza aba haba intango hakabaho tugeze hakaba niyo turi ko turatera tujya nkuko iyo umuntu uhagaze uba haba inyuma yawe hakaba iburyo bwawe ariho hari abakunzi bawe hakaba ibubamfu ariho hari abansi bawe hakaba n'abari imbere yawe
utazi imbere hari iki
cyane abakwitangiye imbere abari inyuma ni bariya bariko bararaba ingene witwara iki ndakivuze nshaka kuvuga iki twebwe aha turi hari abari imbere yacu turiko turaraba ingene witwara